Mungoro ya makoraniro mu Kigobe hari hakoraniye abatowe n'abanyagihugu mu migambwe itandukanye. Hari abaserukira ibihugu vyabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu hano mu Burundi, bamwe mu bagize leta y'u Burundi, umuguse ni ujeje gutunganya amatora n'izindi nzego zitari nke z'ubuzima bw'igihugu. Hari mu nzego z'igihugu umukuru w'inama nshingamateka n'inkenguzamateka cyegira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu muhuza w'abarundi hamwe n'abandi bategetsi batandukanye. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza amaze gushika mu ngoro y'amakoraniro haci hatangura urubanza nyezina. Abanje kuririmba ururimbo ruranga igihugu cy'u Burundi ujejwe kwakira abashitsi aca ikaze Prosper Azombanza ngo ashyikirize indahiro yiwe imbere y'uko abicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Amaze kurahira icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaciye yegera sentare ijejwe kubahiriza ibyinzwa shingiro acashira umukono wiwe mu gitabo. Yaciye yakigwa na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu, hanyuma abarongoye inama nshingamateka n'inkenguzamateka n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu bagiye gusangira amabanga. Umugambwe iprona havu icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hari haserutse konsiliya n'ibigira avuga ko ari warongoye umugambwe iprona muri kino gihe na bamwe mu bakorana mu mugambwe iprona. Icyagaragaye aho mu Kigobe nuko atamushinga amateka n'umwe umugambwe iprona yari yitabye ubwo rubanza. Ikindi kibonekeje nuko aho mu ngoro y'amakoraniro ibyo birori byari byitabwe n'inzego z'igipolisi n'igisirikare by'u Burundi, ariko bakaba bari benshi kuruta uko bahora babangana mu zindi manza nk'izo. Twibutse ko kuva mu mwaka w'2010 haba amatora, Prosper Bazombanza abayicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kigira gatatu, nayo kuva mu mwaka w'2005 akaba agize uwa gatanu aja muri ico kibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu.